jidava chungpa sinani. Mene anafikia Vice President Dr. Michael Pizwikiusi kusivo stadium kumene kuli Mwambo wa ACCP Church. Chimene chikukondwerera chaka cha 100 champingo wao. Taonela.
BY 598. Anwagi Agajon.
because we pali achibadara amene akupeleka first aid komanso tikhoza kuyezetsa mabibi siugandizina pakafii kochepa kwambiri ali chakufupi ndi masandi timana nawo kumeneko komanso timafuna tipange announce kuti state president akafika pamalo ano kujambula kuita ntchito foni sikololedwa chonde tisagulitse ntchito foni kujambula ali kale ndi mafotografa awo ovomerezeka. Please, we have to take note of that. Ziko mbambili. Bantai ino tinaika nati ya mike, but we have been informed that they are not around. Instead, we call upon Lilôngwe. Yeah, instead our anakwera abandaja national anthem, so a president akanalipatali ayimekae ndiye kubwera Lilôngwe joint choir Livingstonia.
Akufika pompano ndipo tiwonesani kuti afika mutani.